ukukhulisa intetho nokuqala ukufundisa amabali. Uyikhulisa njani ke intetho? Intetho ukuyikhulisa xa ulapha eklasini. Masithi umzekelo, awufundisi. Kodwa ke ngokuwenza ntoni, uyancokola nje nabantwana. Laa ncoko ke ibalulekile kuba kaloku uyababuza imibuzo. Imibuzo obabuza yona ingayimibuzo malunga nento esekhaya okanye nezihlobo zabo okanye nento ebazithandayo. Kubalulekile ukuba xa ubabuza imibuzo ubanike ithuba loba bathini baphendule ze ubonakalise umdla kule nto bayithethayo. Umane ngongqina ke into yoba oh nyhani ekhaya nguba nomnye okhoyo phaa ekhaya, uyamthanda umntana kokwenu, wenza ntoni nomntana kokwenu. Yenza ntoni ke loo nto? Ikhulisa intetho le yabo, ikhulisa laa ntoni nesigama. Masijonge ke umisi Mtshayi into yoba uthetha njani nabantwana bakhe phaa eklasini.
Ngubani ukuba usandibalisela ngomzobo wakhe azobileyo? Andibalisele usakhe.
Mna ndizobe ibhokhwe, ndazoba nengca, ndazoba nebriji.
Besithe ibriji yinto ibhulorho?
Ibhulorho.
Yintoni mntana? Yenzelwe for ntoni ibhulorho?
For abantu badlule.
Good, yenzelwe into yoba abantu badlule. Yintoni into enophinda uyifake uyizobe kulo mzobo wakho?
Yilena ishotayo.
Yintoni leyo?
Umntana webhokhwe.
Ngubhabhi umbhokhwe, yingumntana webhokhwe. Good.